Kanguruve aka kakaenda kuchitoro. Kanguruve aka kakagara pamba. Kanguruve aka kakadya sadza nenyama. Kanguruve aka hapana chakakadya. Asi kanguruve aka kakamhanya kachiti kachitizira kumba. Kanguruve aka kakaenda kuchitoro. Kanguruve aka kakagara pamba. Kanguruve aka kakadya sadza nenyama. Asi kanguruve aka hapana chakakadya. Kanguruve aka kakatiza kachiti kachitizira kumba. Yeah.